mwe barundi namwe barundi kazi rero ndongi ndabakengurukiye nza ndabageza ko amakuru agiye atandukanye ariko haravugwa mu gihugu cacu c'urundi ndetse no mu makungu n'ahandi ijya nino hatandukanye shene ya mukunda cane ya Iwacu TV ibandanya ibageza ko umunsi ku munsi isaha kuyindi kandi ikayabavira ido nido na makuru rero shene ya mukunda cane ya Iwacu TV ibandanya ibageza ko barundi namwe barundi kazi rero mundayemo gukurikira amakuru yacu rekanze ndababarire amakuru yacu agiye huza aravugwa kuri ayamango sheri ya mukunda cyane rero ya Iwacu TV ikaba yagiye irabategurira amakuru mu bisata bigiye bitandukanye aho twavuga nko bisata by'inkino hamagara y'abantu agateka kazi na muntu makuru havugwa mu makungu ndetse nandi avugwa ijya nino kwizi hatandukanye sheri ya mukunda cyane ya Iwacu TV bandanya ibageza ko barundi rero ntamwe barundi kazi nkunda yema gukurikira amakuru yacu eka ndabasabe mwiho muba mutarapyo ndasabone mugiye mukoresha urimo igifaransa ndabasabe muce mu vyo ndangaho hasi handitse sabone kwakoresha icongereza naho muca mu vyo ndahanditse subscribe naho kwakoresha igifaransa kane ndabasabye muce mu vyo ndangaho hejuru handitse partager naho kwakoresha icongereza mu vyo ndahanditse share maze musangize amakuri yacu n'abandi bose barijya nino babandanye bayakurikira akanya ku kandi Burundi rero hariko haracaracara amakuru agiye atandukanye aho mu Burundi bariko baribaza ku mugabo ukububa ari umusmani aba arongoye aba ariko aramarira iki igihugu cacu c'urundi ico rero ni ikibazo abarundi bariko baribaza muri ino minsi aho bariko baribaza bagira bati burya umusmani amariye iki uburundi abaganiriye iyarusha bashimye gushiraho urwego rutabara abarundi akarenganyo ku butegetsi kamye kibonekeza mu ntwaro ku butegetsi kamye kibonekeza mu ntwaro zose niko kwiyumvira urwego rwitwa umusmani twita umuhoza mu kirundi urwo rwego rwamuka mu bihugu vya Buraya yuburaruko nka Suwede na Denmark umusmani muri ivyo bihugu ni ijisho ry'inama nshingamateka ni mubote ni umutegetsi yigenga akora amatohoza ku karenganyo inzego z'igihugu zikorera abanyagihugu canke intwaro mbi irangwa muri izo nzego umusmani muri ivyo bihugu naho atari sentare arafise ububasha kuko bukomeye kandi arakurikirana ibibazo gushika gutoye umuti no mu Burundi amategeko araba ariaba igikorwa gikomeye umusmani kwakira ibirego by'abanyagihugu gukora amatohoza kuhugene inzego sirenga amategeko zihonyora agateka ka muntu kuba umuhuza w'inzego n'abanyagihugu kurangura amabanga y'ubuhuza hagati ya leta n'amashirahamwe yigenga canke ayandi mashirahamwe y'abanyagihugu gukora ubuhuza habitumwe n'umukuru w'igihugu aho bikenewe hose kuva mu masezerano ya Arusha kugeza no mwibwirizwa shingiro umusimani avugwa nk'umuntu w'inyankamugayo aho muriza habose umuhuza mu Burundi ni umutegetsi agira gatandatu mu nzego z'u Burundi inyuma y'umukuru w'igihugu umukuru w'inama nshingamateka umukuru w'inama nkenguzamateka icegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere umusimani arafise abamugendanira imiduga y'igihugu agenderamwo amafaranga yo kumubeshaho no kwakira abashitsi bizwi mu rurimi rw'Ifaransa entendance ararihirwa inzu abamwo ararihirwa amatara n'amazi amatelefone ibitoro abakozi bo mu nzu n'abakozi bo mu nzu none nko mu myaka itandatu amaze muri ayo mabanga Edward Ndwimana yamariye iki by'ukuri abarundi ayo mafaranga yose Uburundi bwa yasohoye ngo bwunguke iki Uburundi bumaze gukira bumaze kugira aba Amosmani babiri Sheikh Muhammad Ruharukara na Edward Ndwimana Umosmani wa mbere Muhammad Rukara yarigeze kwakira amadosiye ajanye n'umunyonyezi mu nzego zihambaye z'igihugu mu minsi yakurikiye yaratewe ubwoba kugeza aho asohora itangazo amenyesha ko agira yicwe mbere anasaba ko apfuye hoca hakorwa igipimo ku bimuti ku bimuhicanye ikizwi muri imihirifaras ngigicongereza nka autopsy Umosmani Rukara yaranagerageje guhanura perezida nkuru nziza kubijanye n'ikiringo cya gatatu aramunanira umuhuza wa kabiri yaje atatu abarundi beshi bamwiteze ko yari yaranzwe no gucanisha mwo imigambwe yari yakeje abapolisi bahejeje kwica abantu ibusinde muri komine Gahombo muri 2013 yari kandi yateguye ibwirizwa shingiro ryafasha Nkurunziza kuronka ikiringo cya gatatu inama shingamateka iravyiyamiriza yari umutegetsi azwi mu mvugo ikarishe kandi mbi cyane itagira impuhwe kandi ikandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi yabaye umuhuza w'igihe yabaye umuhuza mu gihe kigoye cyane abarundi bacanye mwo kubera ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza bamwe barahunga abandi barapfungwa iyo bagize Imana ntibicwe uko atacho bari bamwiteze ko niko yabikoze ntacho yamariye igihugu muri izo ndanyane mbere na president ndayishimiye aho aziye ku butegetsi yari yavuze ko ashaka gufuta urwo rwego kubera atacho rumaze ntacho yabeshe mu gihe cha Edward Ndwimana urwo rwego ntacho rwari rumaze atari konona amahera y'igihugu umuntu abiravye neza Evariste ndayishimiye naho ari umukuru w'igihugu niwe yigenza nka Amosmani ku bibazo bimwe by'abanyagihugu mu gihe Edward Ndwimana uca arangiza ikiringo abarundi barakwiriye gusubira kuvugana ico biteze kuri Amosmani uko urwo rwego rukwiriye kumera mbere bagatomora neza abantu badakwiriye kuba muri ayo mabanga nayo ubundi tuzoguma twonona amahera gusa mu gushiraho aba Umosmani baza kugara no kwishinga umunyenga atatu bamaze hano reka rero amakuru yacu tukomeze tuyabandanye mu Burundi aho akomeza havuga ibihano byari byafatiwe Gervais Ndirakobuca ndetse n'abandi n'ubumwe bwa Buraya nkuko biri mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 2025 gitugutu 2022 nibiro by'umuryango w'ubumwe bwa Buraya abarundi batatu nibo bakuwe ko ibihano n'uwo muryango aribo Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere wa Repubulika y'Urundi Godefroid Bizimana ajejwe ibibazo by'inde by'ingendo mu biro by'umukuru w'igihugu hamwe na Leonard Ngendakumana asanzwe ari mu buhungiro ubundi ivyo bihano vyari vyafatiwe ni Niyonzima Joseph Matias asanzwe ari umukozi wa mwipereza ry'u Burundi ariko muri iryo tangazo akaba atacu uwo muryango wamuvuze ko mwamenya ko Gervais Ndirakobuca Godefroid Bizimana na Niyonzima Joseph Matias uko ari batatu bari bafatiwe ibihano kuwa mbere gitugutu mu mwaka wa 2015 bagirizwa n'uwo muntu wo muryango kuba baragize uruhara rudasanzwe mu nteguro zo guhohotera abariko barakora imyiyerekano yo kurwanya ikiringo cya gatatu cy'umuhezi Pierre Nkurunziza Leonard Ngendakumana yari yagirijwe kugira uruhara witembagazwa ry'ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu kuwa 13 rusama 2021 ubuserukizi bw'ubumwe bwa Buraya mu Burundi bukaba bwamenyesheje buciye ku rubuga Twitter ko iyo ngingo ije gushigikira utwigoro twa leta y'u Burundi iriko iragira mu guteza imbere igihugu. Namakuru rero mwabandanyaga mugurigira kuri channel yanyu mukunda cyane ya Iwacu TV, aho rero yabandanyaga ibageza ko amakuru ku buryo butandukanye ndetse avugwa mu bisata bitandukanye. Makuru yacu rero naka garuka mukomeze mugire umunsi mwiza muhahe muronke kandi Imana ibandanye ibarinde. Murakoze cyane, ndabashimiye mubandanye mukurikira amakuru yacu kuri channel mukunda cyane ya Iwacu TV.